A relationship is spiritual. Axiona leyakho ihlalela phansi kwesihlahla neValentine neskipe esimhlophe yeah konke kube bofu. Ilizwini izwi likaNkulunkulu loyo wakhaya akameme uJehova abe foundation. Ngoba uNkulunkulu may foundation of everything. Angeke ubone leyo ndlulishile. Ningadrive by money, but it drive one ukuthi uNkulunkulu uthi and it drive a future. And bese ningaliphandekezela izwi likaNkulunkulu Ephesians chapter siyaphambanisana omunye usethi I love you so much angazi mangibheka ngathi umshaba wonke mangibheka ngizopho zobenyakaza bangathithi ngavedane ngizula ikhanda lishayeke phansi kuze kushayeke ikhanda phansi ube uthetha into engathandi uthi wehlonipha le nto. When you give a man a wrong formula, the man will frustrate you. Give a man love, the man will frustrate you, because ayikho kuye kwi-system le formula yothando. Because uye uye lo producer uthando to a woman. Ma umthobela lo muntu uyakwazi understand ukuthi lo kuthobeka kusho ukuthi ngiyathanda. Ma uhambe uyophaka uthando bethana asangana hamba ale yonke indawo alifake yonke indawo. Ngoba a foolish woman is a woman ofana ne load shedding. I load shedding come namhlanje kuyashisa osathi ulendela uthi kunela ngacishi. That's the reason why in most houses mohamba la election umuzi nomuzi kune secret generator duma ngemuva. Kunama relationship that are like that because of the woman that is inside or load shedding. Ugcina sekune generator bangumsindi frustrate abantu abangaphakathi. Kusengathethe I can speak to real people. If you want to build with a yearly system yokuba yi load shedding kwakho ukuthi namhlanje uyashisa sithi cha kusahamba kahle, hawu ngiyabuya stolo usucimile.